Il n'y a pas longtemps, le 14 juin 2022, où est sorti les rapports des experts des Nations Unies, il n'y avait nulle part mention avec preuve de l'implication du Rwanda aux côtés du M23.
twongere tubashimire kandi tubifurize ishya n'ihirwe mwebwe abakunzi bacu. Nk'uko mubyumva rero, uwo nguwo akaba ari Kanyuka Laurence, ari we mugabo usigaye warasimbuye nyakwigendera Willy Ngoma ku buvugizi bwa M23. M23 rero ni mu gihe yari iri kwamagana ikubiye muri raporo ya Loni ishinja Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda kuyiba inyuma. Umutwe rero wa M23 ukaba wamaganye imyanzuro ikubiye muri iyi raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ishinja ingabo za RDF kuba ngo zaragiye ngo kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyanzuro rero y'iyi raporo ikaba itarashyirwa ahagaragara, bimwe muri iyo rero bikaba byamaze kujya hanze kuri tariki ya kane ukwezi kwa munani. Iyi ikaba ari raporo ivuga ko hari ibimenyetso bikomeye byemeza yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana ku ruhande rwa M23, zikayiha intwaro, imyambaro n'ibindi byo kuyifasha. Ishinja rero Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane igisirikare cya RDF, kandi ngo gufasha M23 no gufatanya mu bitero uyu mutwe wagabye ngo ku birindiro bya gisirikare, cyane cyane ikigo cya Rumangabo muri Rucuru mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka. Muri iyi raporo rero kandi, nk'uko Leta iheruka kuyitangaza, igaragaramo ingingo ivuga yuko ngo ubwo M23 yafataga umujyi wa Bunagana muri Kanama, abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bashobora kuba ngo bari bahari ngo cyangwa se ngo baranabahaye n'ibikoresho. Impuguke za Loni zivuga yuko ibikorwa by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda na M23 byabaga bigamije ngo guhiga umutwe wa FDLR, umutwe u Rwanda rushinja ngo gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birego rero umutwe wa M23 ukaba wabyamaganiye kure, ugaragaza yuko ngo nta kuri ngo na buke ngo kurimo. Uyu muvugizi rero mushya w'uyu mutwe wasimbuye nyakwigendera Willy Ngoma, Lawrence Kanyuka, akaba yumvikanye aririra igitangazamakuru kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku mugabane w'i Burayi aricyo Radio France International, yuko ngo ibikubiye muri iriya raporo rwose ngo ari ibyo bababeshyera ngo kandi ngo na Loni ngo ikaba ikomeje ngo kubibasira. Ibi bishingiye ahanini kuba ubutumwa bwa Loni ngo bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO ngo ubusa ngo n'uburi mu marembera. Akaba rero yagize icyo abivugaho muri aya magambo ati: kuwa kane Kanama umwaka w'2022, ubwo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohokaga, ati nta hantu rwose ngo na hamwe ngo havugwa ibimenyetso ngo byerekana yuko u Rwanda rwaba rubafasha. Nk'uko amaze kubivuga mu magambo ye, agira ati: ntibyumvikana uko nyuma y'iminsi mikeya cyangwa se ibyumweru bashoboye gushyiramo uburiganya ngo bakagira ibyo bongeramo ngo mu rwego rwo kwicira ijisho guverinoma ya Kongo kugira ngo ihoshe uburakari bw'abigaragambya no guhisha ibyabereye ikasindi, aho benshi mu baturage bacu bakomeretse ndetse abandi bakicwa n'amasasu ya Loni. Lawrence rero akaba yunzemo ko nka M23 ngo batemera na busa ibikubiye muri iyi raporo, nk'uko uyu Mufaransa yari amubajije mu magambo ye, akaba yumvikanye avuga gutya. Ati: ni ibintu byakozwe mu buryo bwihuse, mu gihe ati twari dutangiye gusubiza inyuma bamwe mu bagize MONUSCO tubirukana mu gihugu cyacu. Ati: ikindi nanone ati ntidukwiye kwibagirwa yuko guverinoma ya Kongo iha amafaranga menshi abarobiste ngo kugira ngo ibintu bihengamire, cyane cyane ku ruhande rwayo. Lawrence rero muri ayo magambo niho yagiye abikonfirima. Lawrence akaba yanavuze yuko ngo nka M23 ngo bategereje yuko guverinoma ya Kongo Kinshasa ngo ibasanga muri Bunagana ngo bakagirana imishyikirano nyuma yuko ibyemezo byo guhagarika imirwano byafashwe muri Mata uyu mwaka bitigeze byubahirizwa na rimwe. Akaba yunzemo yuko batarwana bagambiriye ngo kugira uduce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigarurira gusa, ngo bakaba ngo bagomba kwirwanaho.
Il y a pas longtemps, le 14 juin 2022, où est sorti les rapports des experts des Nations Unies, il n'y avait nulle part mention avec preuve de l'implication du Rwanda aux côtés du M23. Comment, après quelques jours, semaines, on arrive à insérer frauduleusement certains ajouts pour faire un clin d'œil au gouvernement congolais, pour apaiser la colère des manifestants et faire ombrage à la situation de Kassindi, où il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui sont blessés et d'autres qui sont morts des balles des Nations Unies.
Donc vous réfutez les conclusions de ce rapport.
Oui, nous le réfutons totalement. C'est quelque chose qui est fait à la hâte. Quand on commence à refouler certains membres de la MONUSCO expulsés du pays, et en même temps, n'oublions pas que le gouvernement congolais lui-même monnaie certains lobbyistes afin que la situation tourne à sa faveur.
Ni mu gihe rero nk'uko yabivuze yuko Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo cya FARDC ngo kigomba kubasanga i Bunagana cyatangiye kubasangayo kubera ko ni benshi bamaze kuhakindurirwa cyane cyane mu marembo y'uyu mujyi aho no mu duce twa Busanza ndetse na Ntamugenga yose yongeye gufatwa mu mugoroba washize ndetse amatagisi menshi yikoreye abapfu baye mu Ventura akaba yagaragaye ubwo yagendaga kusanya imirambo muri Bukiri y'aba M23. Ngayo nguko rero ni no mu gihe Medecins Sans Frontières nabo bakomeje gutangaza imibare y'abagiye bakomereka ku ruhande rwa leta bari mu bitaro i Rwankuba, cyane yuko na Rwankuba nayo baraye bayirasheho ikarara mu maboko ya FARDC, nk'uko umuvugizi wa Operation Sokola ya kabiri ari we Njike Kayiko yamaze kubitangariza Isakaza. Turakomeza tubakubereye gatanu kuri gatanu muri iyi weekend, ndetse tubibutse yuko uyu munsi haba habyutse cyane cyane agahenge, ariko tukaba twavuganye n'umwe mu bafashe igice cya Ntamugenga ari we Mubenga Jean Chrysostome. Uyu mukapiteni akaba yatubwiye yuko baryamiye amajanja ndetse biteguye mu gicuku gusuka umuriro ku mutwe wa M23. Wakomeza ubane natwe rero, turagaruka mu kanya.
Mbere yuko tujya kwa ambasaderi Gamariere, reka mbanze mbumvisha ibyo umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yabwiye kuwa mbere mugenzi wanjye Florentine Kwizera. Aratangira amubwira ko leta ya Congo iri gukorana na MONUSCO mu maperereza yo kumenya ibyabaye byose kuri iriya myigaragambyo yatangiye.
Dufatanya na MONUSCO hari iperereza riri gukorwa hagati y'ingabo ku birindiro bya gisirikare i Goma no muri serivisi za MONUSCO. Kuri ibyo bibazo byose dukorana na MONUSCO kuva mu masaha ya mbere, biba harimo no gukora iperereza ry'ako kanya no kumenya uruhare rw'ibyabaye.
D'établir les responsabilités de ce qui s'est passé.
Ibisabwa n'abari mu myerekano byo yuko izo nteko zawe nizova mu gihugu vuba mubivuga kwiki?
Nous considérons que les revendications sont
twumva ko ubusabe bufite ishingiro, ariko nanone kandi ntabwo tubona ko urugomo ari cyo gisubizo gikwiye, kubera ko abanyekongo bari mu kababaro ko kubona ko hari inkeke z'umutekano muke ziterwa na M23, ariko ko amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa MONUSCO adaha icyizere abaturage nicyo cyateye gusubiza kuriya.
La population, c'est ce qui a justifié cette réaction.
Kubata kurikiye ayo majambo yarayahe.
Le porte-parole de la MONUSCO expliquait la toute.
Umuvugizi wa MONUSCO yasobanuraga ngo imbaraga za M23 intwari ifite asa nkuvuga ko roni idafite ubushobozi bwo gusubiza bwo guhangana n'icyo gitero cy'ubwo bwoko nicyo cyashyize amavuta ku muriro.
Abari mu myerekano bavuga yuko MONUSCO ikwiye kugenda ikava mu gihugu kuko yananiwe, na leta nikibibona.
Nous sommes déjà en train de travailler avec la MONUSCO.
Turi gukorana na MONUSCO ku mugambi wo kuhava, umugambi wagezweho ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu umwaka ushize. Gahunda ya MONUSCO yo kuva mu ntara ya Tanganyika, turi muri gahunda. Ubusabe nta nubwo bwakagombye gukorwa mu buryo bwo kugenda, niba ahubwo atari ugushaka gutanguranwa, ariko twebwe turi mu gice aho MONUSCO yatangiye kuvayo. Dukora ku mugambi wagenwe ku bufatanye uri mu byiciro. Nyuma y'iriya myivumbagatanyo twasuwe na Bwana Rakua, tuzakomeza kuvugana na MONUSCO turebe ingaruka twakura mu bibazo n'ibyavuzwe n'abaturage mu minsi ishize. Hagati aho tuzakora ku buryo tunoza umubano hagati y'ingabo za Loni ziraho ibintu bibera no kunoza itumanaho ku kazi gakorwa na MONUSCO.
Et améliorer la communication autour du travail qui est fait par la MONUSCO.
muvuga iki kubemeza yuko bari mu myerekano bariko bakoreshwa n'abanyapolitike bashaka yuko izo nteko za ONU ziba zavuye mu gihugu imbere y'amatora yimirije.
Nta sano iri hano n'amatora. Hari ikibazo gihuje abanyapolitike bose bo muri Congo, ni ikibazo cy'ubushotoranyi bw'u Rwanda bunyuze muri M23. Abagabo bose muri politike ya Congo baremeranya, imiryango itegamiye kuri leta, abatavuga rumwe na leta, bose baremeranya kuri iyo ngingo, kandi bose banemeranya ko ibikorwa bya MONUSCO bidakomeye bihagije.
Ariko baracakeneye uravyo ku mutekano wifashe muri kino gihe.
Twebwe ntabwo tuvuga ko ukuhaba kwa MONUSCO kudakenewe, kurakenewe, ariko dutekereza ko MONUSCO ishobora gukora ibisumbye nko ku rwego rwa diplomasi, kuko n'ubutumwa buhagarariye akanama k'umutekano no ku ruhande rw'igisirikare mu kazi gakorwa n'ingabo ziri kumwe n'izacu. Kuri twe ibyo aribyo byose, tuzakomeza ibiganiro na MONUSCO mu kureba uburyo ibintu byanozwa, ariko ubutumwa bwacu bw'ingenzi kandi ni nacyo cyahosha ubushyamirane ni ukwemeza ko M23 iva ibunagana, kubera ko niyo mpamvu y'akababaro k'abanyekongo bose.
O ni Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Congo, akaba yavuganaga na mugenzi wanjye Florentine Kwizera. Reka rero tujye kwa ambasaderi Gamariere Ndaruzaniye, ngira ngo wumvishe bagenzi bawe turi kumwe hano mu kiganiro uko basobanuye abaturage bavuga igitera kwamagana MONUSCO yuko yava noneho muri Congo. Wumvishe nibyo leta ya Congo irimo iravuga, umuntu ageze kubishyira mu ijambo rimwe, cyane cyane icyo bahuriraho bose baravuga ngo ibikorwa bya MONUSCO ntibihagije. Nawe ni kubyumva Bwana Gamariere, kuko wakoze mu muryango w'abibumbye, wagiye muri ubu butumwa nk'ubu ngubu bwa MONUSCO mu bihugu bya Timor ndetse no muri Côte d'Ivoire, urabona koko ibyo MONUSCO ikora hariya muri Congo bidahagije?
Ni kibazo kigoye, ariko nagira ntangure ku nyishu umushantaye Patrick Muyaya aheje gusigura ingene MONUSCO n'ubu ikorana na leta ya Congo nk'uko byatanguye kuva na kera, kugira ihoshe ivyo bintu, hanyuma kumbure isabe MONUSCO gukora ibindi vyinshi, kumbure bakeneye iyo ngendo yo kuja inama na MONUSCO yemejwe na leta, nibaza ko ayo nzirayo. Ndagaruka ku bindi rero byatanguye, ariko ijambo umushinjantare Patrick Muyaya yahejeje kuvuga ingene babandanya kuvugana na MONUSCO nawe yasiguye agashavu k'abanyagihugu aho kava, ndabigaruka ko iyo nzira y'ukuja inama na MONUSCO ngira leta yosaba abanyagihugu hosha bagategera ibyiri kwiravugana MONUSCO ko biseruka. Ibyo rero ni ikintu gihambaye, kuko hatabaye umutekano mu gihugu, leta ntizaba ifishe uburyo buhambaye bukomeye bwo kuganira na MONUSCO. Nuko rero hoba umutekano ujya hosha iyo myiyerekano, kuko iri kwiravugana na ONU. Yavuze nuko bavuganye n'icegera cy'umukuru w'inama ya ONU umushyantare Lacroix mu minsi iheze, niko yaje kutubwira nani narabisomye, bavuga yuko babandanya bose baganira ku buryo botora ikibazo n'umutekano mu gihugu, hanyuma bakaja inama y'ukongereza kumbu n'imbaraga kugira bakemure, niko ndavuga ikinyarwanda noneho, kugira bakemure ivyo bibazo biteye ubu. Icyo ni gihambaye rero.
Aho
ikindi cya kabiri novuga, yabivuze umushinjantahe yitwa Enoch Ruberangabo yasubije ikibazo aho cyahereye. Mwumvise aho MONUSCO yatanguye kuza muri 1999 naho yafasha leta ya Kabila kugarukana amahoro, leta ya Kabila wa mbere, umubyeyi wa Kabila wa Kabila Joseph yamukurikiye. Abana bavutse mu 1999 bafise imyaka uno munsi 24, kumbure ni bo bagwana, ariko ntibazi zagenze 1999. Ni imyaka myinshi rero. Iyo rero umuntu kubera ingufu z'uko ubwisanzure kuvuga liberté d'expression baronse muri conférence souveraine abana bubu bayigira ntibazi ngene yatanguye mu gihugu rero harakenewe gusigurira abanyagihugu ingene MONUSCO ikorana na leta ya Congo kuko MONUSCO yaje gufasha leta ya Congo ukemura ibibazo by'intwaro z'abitwaje ibigwanisho mu gihugu igafasha leta ya Congo no gutsimbataza l'autorité de l'état no gutsimbataza inguvu imbaraga za leta mu kubungabunga amahoro mu gihugu
nk'ibikorwa bikuru bikuru watubwira MONUSCO yakoze ku buryo koko umuntu yavuga ngo dore bakoze ibi kandi biragaragara kuva muri 1999 nk'ibiki bwana Gamariere
nibaza yuko tuvuge bikeye imbere MONUSCO yaje hari ngwano yo 1998 yari yazanye Perezida Kabila wa mbere ku butegetsi yagiye rero gufasha leta ya Perezida Kabila wa mbere kugarukana amahoro mu gihugu no gutsimbataza ingufu za leta yiwe kugira abanyagihugu baje ku murongo barondera amahoro barondera ibikorwa byo kwiteza imbere bose yarabashikanye ku matora yo muri 2006 icyo ni igikorwa gihambaye onu yagize gufasha leta ya Kabila gushika ku matora yisanzuye mu 2006 hari haciye imyaka 46 amatora nk'ayo atabaye muri Congo ayo baheruka nayo gutora rya Lumumba aho rero sinibaza ko hari umuntu yogayira oni kuko yakoze uwo mwaka na MONUSCO yugarukana amahoro gushika abanyekongo baje mu matora yisanzuye mu 2006 icyo kibazo ni Congo gihambaye mbaye ndareka yuko muri ivyo yatuma abanyekongo bashobora gukora neza muri politiki imigambi irisanzwe iragaruka yatuma bashobora gukomeza imbaraga zo gukorera igihugu gusumba ko hari umutekano no kwisanzura ivyo ni MONUSCO yabifashije ni nacyo gituma ayo matora aheze niho bashinze MONUSCO yababwiye icyo bivuga yari mission de stabilisation du Congo Congo yaronse amahoro inyuma y'iryo tora ryo mu 2006 yari yaronse amahoro haje iyindi misiyo ya ONU ije kubafasha gutsimbataza ayo mahoro la stabilisation du Congo stabilisation ni ukuvuga yuko haba umutekano bagasubira mu bikorwa bisanzwe mu gihugu ibikorwa by'iterambere leta ikabikontrola igihe inama n'abanyagihugu ntihabe ikindi kigoye ariko mu nyuma icyo kibazo turimo muri ino myaka igice cyo muri este ya Congo n'ubu nticaronse amahoro nicyo gituma MONUSCO yagumye yongerwa manda y'umwaka manda n'iyindi
niba nakurikiranye
ibiringo yongerwa ibiringo byinshi nibaza bigera ku indwi ikindwi nicyo cagize resolution 2023 zo muri 19 hanyuma hakurikira iyindi ngingo resolution 2558 yongereje ikiringo cya MONUSCO niko nibaza gushika mu kwezi kwa 12/2021 ibyo rero nibaza yuko ONU yakoze ibintu bihambaye yarafashije muri est mugabo n'uwo murabona ayo mahoro ntaragaruka
mu burasirazuba bwa Congo
leta ntirashika neza aho igiti jewe ndabona amahoro n'umutekano mu bihugu cyanjye cyose gushika ku mbibe zose n'ubwo rwego muri est aho rero bari bagikeneye imfashanyo ya MONUSCO kuko yari ikiriho habaye ibintu rero bigoye nuko benshi muri politike bafatira ku bishyitsi uno munsi ukamenga n'isi itanguye si Congo gusa cyangwa i Burundi cyangwa ahandi muri Irak n'ibindi byose ahandi mu bindi bihugu biraba abashinzwe politike rero hari aho bitwaza icyo gishyitsi ubu bakibagiza abanyagihugu batabisiguriwe icyabo bantu bamaze niko byagenze muri Congo uno mwaka usigurira abanyekongo ko onu yatacho yamaze muri Kongo niko gutera ingwane barasigurira abanyagihugu icyo onu yamaze hanyuma murabe ko abanyagihugu badatekana nari nashimye yuko abantu bidagadura mu kuvuga liberté d'expression ariko iyo leta ishobora kubaherekeza kugira ntihagira bisuka muri iyo myerekano ivuga liberté d'expression kugira basambura ibintu hari kibazo rero cy'imbaraga za leta byo gufasha abo bantu bavuga icyo bipfuza ko bivuga mu mahoro icyo ni kibazo rero kigoye cy'ubu leta ishobora iki kugira abantu bagire imyigaragambyo bayigire mu mahoro badasambuye nicyo gituma yifashisha mu misiko n'ubu ntibibafashe yabivuze umushinga ntahe yariko aravuga mbega none munisiko yogenda ubu nyene ikongo hoba amahoro yabibagije umushinga ntahe
Jean Bosco Sebishyimbo
Sebishyimbo yabagije ati turibaza twebwe natwe none nk'ubu yogenda ubu twomererwa gute Sebishyimbo yabaje ikibazo gihambaye cyane abo banyagihundi babasigurire rero ntibagwe mu rudubi kuko bavuze ngo nigende ubu nyene icyo kibazo umutegetsi yabajije kirubaka kandi nibaza yuko leta ni Kongo nkuru yobafasha kubikurikiza kugira bacishure nicyo gituma rero uko numva rero bigenda ko bavugana na ONU bakavugana n'abakuru ba ONU muri New York ko MONUSCO yobandanya ifasha kugira hanze uwo mutekano bukoreramo kugira leta ya Kongo igire uko itunganije igihugu mu gihugu cyose atabayikiriyemo uko rero kuvugana no dialogue na ONU na leta nibyo bakwiye gusigurira abanyagihugu nibazumva kandi bazovyumva iyo migaragambyo yohera hanyuma leta na MONUSCO bagakora mu nzira imwe yo gushyigikira ya mahoro kumbure mu mwaka umwe cyangwa ibiri nizo bigeze kugenda amahoro yanjye leta yaronse imbaraga zo kubuza abantu bigaragambya bagasambura babibuza abashinga ntare bose kwa polisi batafashije mbere bamwe bagiye kwiba muri bo icyo ni kintu bivuze umukuru aserukira abantu mu gihugu cyo kubaha bakagisuzuma muri leta niho nogeze
Murakoze cyane ambasaderi reka nkuko ubivuze koko reka dusubire kwa Jean Bosco Sebishyimbo ariko reka mbanze numvishe Sebishyimbo ibyo icyegera cy'umukuru wa MONUSCO ndetse na Enoke yari yamuvuzeho gatoya Hassimu Denge yavuganye mu cyumweru gishize na mugenzi wanjye wo muri Focus on Africa Paul Bakibinga aratangira amubaza igitumye abaturage ba Kongo bigaragambya kuri izo ngabo zimaze imyaka 20 ziri ku butaka bwa Kongo.
There is a deep lack of understanding of what this peace operation is.
Hari ukudatahura gukomeye ubu butumwa bw'amahoro icyarico. Nagomba gusigurira muri make ibikorwa by'ubu butumwa bw'amahoro icambere gukingira guherekeza no gufasha inzego z'igihugu zijejwe umutekano kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho hanyuma ubwa kabiri gufasha aba bategetsi nyene gushyira ibintu mu buryo hari inzitizi mu bikorwa byacu ku rubuga ni ngombwa ko abantu bamenya ko atari umutekano gusa kuko hari ingorane nyinshi zihanze ubuseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo zitegerezwa kwihwezwa mu buryo bwuzuye birumvikana ko ubu umutekano ari cyo kintu cya mbere nkenerwa hano hanyuma subiye ku byo bavuze dufatiye kuri ino myaka 20 reka tubyihweze neza duhereye aho twari mu 2002 ndibaza ko twari mu ntara nka 10 ariko buke buke dufatanije nabo dukorana abategetsi bo ku rubuga twashoboye gushyira ibintu mu buryo muri utu turere nivyo ubu ntara zisigaye Ituri Kivu ya ruguru Kivu yepfo nizo ntara zigoye cyane gusumba ari naho dukeneye kwitaho gusumba kongereza ingufu ariko kandi novuga ko atari rubu gusa twavuye kure kandi ntabura ko abanyagihugu barambiwe ariko kandi buduye ishavu kuko haracyariho ubwicanyi ariko kandi twomeye ko hari n'igice cy'abanyagihugu bashima igikorwa cyacu hanyuma kandi ndibaza ko dukeneye kuvugana na leta kuri ibi bibazo
and I think we need to communicate with the government around these issues
but you were given
ariko mwahawe inshingano zikomeye ni kuki mwananiwe n'imitwe yitwaje intwaro iri muri kariya kare
failure is a
uvuze kunanirwa iyo jambo rakomeye cyane kuko unanirwa iyo manisa amaboko. Ntituramanika amaboko. Tuzobandanya gukorana na leta gushika igihe tuzosabwa kumugaragara kugenda, kandi baza ko ku ruhande rwa leta barakorana natwe muri ibi bikorwa. Hanyuma hinga nibusa bakumviriza ko dufise integuro yo kurangiza ibikorwa byacu twumvikanye ko na leta kuva umwaka uheze, kandi niyo dukurikiza. Nibyo kumbure ko iyi integuro itazwi neza, rero dufise igikorwa kumbure rufatanije na leta cyo kuyimenyesha abanyagihugu. Ariko turafise bimwe bimwe dushingira ko twumvikanye mu isato bitari bike, kuva ku mutekano, gukingira abanyagihugu, intwaro ishinge ku mategeko, ubutungane n'uguhana ivyaha. Ibisata vyose bikenewe gutosorwa. Ariko kandi aturiko tuvuga karere kamerewe nabi cyane, aho ubutegetsi bw'igihugu atanguva ubufise, aho intwaro ari magoyagi, aho kandi dufise ibibazo indiri bishingiye ku butunzi kama n'ibindi. Nibaza ko inzira itomoye yo gushyira hamwe ivyo abandi bariko barakora kumbure ishobora kuba ariyo nyishu yotuma dutera imbere. Ivyo nivyo dukeneye kuganira ko na leta. Tubiriko mbere turamaze kumvikana n'umushikanganji wa mbere n'abategetsi bakuru ko ibiherutse kuba byo duhikigwa, hanyuma tugafata inzira irashe turi hamwe, tuvugura ururimi rumwe, kandi tukanakorana nabo bose bipfuza gukorana natwe. No kuvuga ko hari abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki atari abasuma, kumbure bashobora kuvugana natwe.
Some people are suggesting hari bamwe bari mu kuvuga ko ONU ari nk'ikibuye kigenda gahoro cyane. Murakora iki kugira ngo mugarurire icyizere abaturage mu byo MONUSCO irimo gukora?
We've been having this conversation.
Twagiye tuganira n'abanyagihugu. Nibaza ko dukwiye gutandukanya barya abantu twabonye kumbonesha kure bari ko barasahura amazu yacu bifashisha imfungugwa ziri mu biko bwacu n'ibindi. Ntitwibaza ko abo bantu ari abo kuganira nabo. Hari imice myinshi muri kino gihugu cya Congo, tubandanya tuvugana nabo umunsi ku munsi, kandi mbere turaronka n'ubutumwa bwo kudufata mu mugongo duhabwa n'abari mu mashyirahamwe adahari inyungu za politike. Abahari na gateka kazi na muntu n'abanya politike bashaka kuvugana natwe, kandi twamye tuvugana nabo. Nivyo ko ivyabaye byadushesheje ibikorwa, ariko dukeneye gutahura, dukeneye kuhakura icigwa. Ariko nibaza ko dukwiye gutandukanya hagati yabo bashaka gukorana natwe mu bugwaneza batekanye, atangimba bakoresheje kandi bafise intumbero nziza, nabo bafise intumbero yo gusahura.
Basically intent on going and helping themselves in our stores.
But you must understand the frustration.
Ariko ugomba kumva ko abaturage barambiwe banyuze mu cyorezo kimaze imyaka ibiri, batangiye kubura amaramuko kubera ko hari imitwe yitwaje intwaro ica ibintu mu karere batuyemo.
Nukuri MONUSCO eheraba, iki nicyo kibazo kihari ubu. Turiko dufata MONUSCO ko ariyo nyishu y'ibintu byose. Ubu uriko uravuga ibibazo by'imfungugwa, ibyankenerwa mu buzima, ubushomeri n'ibindi byose. Twebwe nta nyinshi dufise kuri ibyo bibazo byose. Nicyo gituma reka ngaruke ku byo navuze imbere yaha. Dukeneye inzira irashe kandi yumvikana, aho amakungu azogira uruhara, aho abafasha mu bikorwa by'iterambere bazogira uruhara, kubera mundi yane izo zose harabaho ibikorwa bimwe bimwe by'imibereho. Rero nimba icyo aricyo kibazo, reka tubitorere umuntu kundi, ariko uko ibikorwa bitunganije muri kino gihe si ukujya mu bintu byose.
Is not going into all directions.
I do appreciate where you are.
Ndakumva cyane, ariko ikibazo ni umutekano. Iyo umutekano hari, abantu bashobora kwirwanaho mu kwibonera amaramuko. Kubona udahari ni ukuvuga ko mwananiwe.
Then you are failing.
Well, look,
ego, umutekano ni umutekano w'umuntu. Umutekano si ukuvuga umutekano aho tubaye. Rero ni ngombwa ko turaba n'ibindi bisata. Harakenewe kandi n'ibiganiro vya politiki kugira ngo ibi vyose bitoregwe umuti muri uwo mwanya nyene. Ibintu vyose birihutikwa mu soroko bwa Congo. Rero nibaza ko dutekanye, tugakubikiza amaso inyuma, tukaraba ibikenewe gutorerwa umuti. Ariko kandi n'uburyo izi ngabo z'amahoro zifise, tukaba tuzi ko ubu buryo butangwa n'inama nkuru ya ONU, turashobora gutorera umuti ibibazo byose. Hanyuma kandi ndibaza ko hari n'ibibazo by'akarere. Ibi byose bikeneye kwihwezwa, ariko atagushira byose ku gatwe ka MONUSCO. Turiko dukorera mu gihugu, muri Congo nk'igihugu kigenga kandi gikenewe kubungabunga ubusugire bwacu. Ibyo byose iri kumwe n'ibihugu bibanye. Rero dutuza kwihweza ibi byose, kandi ndibaza ko ari utwigoro tubandanye, bikaba ari ngombwa ko dushyiramo ingufu.
Do you think that the civilians are being...
Wawucheka ko abaturage hari ababihisha inyuma urebye ukuntu bashimise cyane mu kwamagana ONU.
To go against the United Nations.
Well, the way in which Paul, we've seen these events on Monday.
Ingene twabonye ibintu byagenze Paul kuwa mbere no kwa kabiri, mbere turiko turavyihweza neza na leta. Nuko twemera ko atari imyiyerekano yateguwe gitorumbuka. Kuko kurasa ingabo zacu, gutera cocktail Molotov. Hanyuma nkuko nabivuze, kurasa ku ngabo zacu, ku basirikare bacu. Nibaza ko ibi ari ibintu bikwiye kwihwezwa neza. Ni ibintu bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara. Kandi nibaza ko mu gihe ari imyiyerekano isanzwe hazo kwitwaza ibigwanisho. Rero harimo ugushaka kwica no konona.
So there was an intent to kill and to harm.
We've mentioned the issue of 20 years.
Twavuze ku myaka hafi 20 MONUSCO imaze muri Congo. Hari uburyo ubona MONUSCO izahambira ikava muri Congo mu mahoro?
That country at peace.
Paul, we have
Paul. Turafise integuro yo kurangiza ubutumwa. Ni integuro iri ku mugaragaro kandi umuntu uwo ari we wese arashobora kuyishikira aciye ku rubuga ngurukana bumenyi rw'inama nkuru ya ONU ijweje umutekano ku isi. Na leta ya yemeje mu kw'icyenda. Kandi mu bisanzwe ni integuro iriko irashyirwa mu ngiro. Akarorero kamwe muri iyo integuro twarashoboye kugara ibiro byacu itanganyika mu mpera z'ukwa gatandatu umwaka w'2022. Iki ni kimwe mu biri muri iyo integuro. Kandi twakoze bibukebuke. Twitonze kandi mu nzira itumbereye. Rero nibaza ko iyo twumvikanye ku bintu bimwe bimwe dushingira ko mu ntego ni ngombwa ko tubikurikiza. Icyo mvuga nk'uko nabivuze, kumbure dukeneye gukora uko dushoboye tugasigura abanyagihugu iyi ntego. Ariko unyizere, ndakwemereye ko tuzova muri kino gihugu mu buryo bwiza kandi mu bwitonzi.
Hasim Denk, reka rero tujye kwa Sebishyimbo. Bwana Sebishyimbo, urumva ko Hasim aravuga yuko hari abaturage aho ngaho bavuga yuko MONUSCO yagize akamaro, babashyigikiye MONUSCO, ibyo nibyo?
Mbere yuko mbasha kubasubiza, urabizi ko umuturage hari ubwo ushobora kumuha ikintu runaka akagushimira kubera ko wenda maramukoge gari mabi. Ariko twewe turavuga tuti ese ibijaniranye n'amaramuko niba ari ibikorwa wenda by'amajambere, ese izo nizo zari inshingano za mbere za MONUSCO cyangwa se za MONIC igitangira. Rero ndaza kugaruka wenda ku kibazo cyo kutarangiza imvururu n'intambara muri aka karere kuri MONUSCO. Umuntu yakwibaza ati ese kutarangiza imvururu n'intambara muri aka karere ni ubushake bwa MONUSCO surplus MONUSCO iri hano cyangwa ni ubushake bwa bariya bampatse ibihugu bayitumye? Kuko icya mbere wenda abaturage bacu barimo batwumva, hari ubwo baracika intege, ariko ni ngombwa yuko tubabwiza ukuri. Iyo dusoma abakoze ubushakashatsi kuri ibi bibazo by'intambara z'urudaca muri aka karere k'ibiyaga binini cyangwa se no mu karere ka Afurika yo hagati, hari umwanditsi Pierre Peya waje kuvuga ku ntambara zibanga zira zampatse ibihugu zikorera muri utu turere. Arababwira ati nyamara zampatse ibihugu zirafite umugambi wo kugira ngo ahagire utundi duhugu dutoya cyangwa se ibihugu bivuka muri aka karere. Rero tukavuga tuti ese bariya bampatse ibihugu aribo bohereje MONUSCO, ese bayohereje koko kugira ngo irangize intambara cyangwa bayohereje kugira ngo bashitse uriya mugambi wabo wo kuvuga ati uburasirazuba bwa Congo ni ngombwa havukemo ikindi gihugu gisha? Rero icyo tukakibazaho byinshi tukavuga tuti ese ubunebwe cyangwa se imbaraga nke za MONUSCO ntabwo zituruka muri ubwo bushake.